and see belly dipping.
Ana ta farin ciki ga 'yan sibirin.